Into efunekayo ukuba sibambisane, sincedisane kwaye sisebenzisane singabantu. What we need as a people is to work together, help each other, and move forward as one people.
Thank you.